Tokos.
Tokos.
Yannick Bangala.
Yes.
The MVP.
Yes.
Daima mbele.
Tuende kule kufunga.
Tuenda kushinda.
Kushinda kule.